Molweni igama lam ndingu-Akhona. Kule ividiyo ke ndifuna ukuthi sizame ukufumana uba u-16 uyangaphi ku-1388. Into endifuna ukuqale ndiyijonge ukuba le ngxaki sizoyisombulula njani, ndize ke ngoku ndikwazise ngenye indlela onokuyilungisa ngayo le ngxaki. Ngokuqhelekileyo ke singathi u-16 akayi kuyi-1, uzawudlulela ke ngoku uye kwinani elilandelayo. Uyangaphi ke untu 16 ku-13 yena? Hayi ke akayi ku-13, sibuze ke nguyangaphi ku-138. U-16 ke uyaya ku-138, kodwa ke ngoku into esifuna uyazi uba uya kangaphi ku-138. Ungazama ke ukuyiphindaphinda ngu-9. Uzawuthi 16 umphindaphinde ngu-9, u-6 umphindaphinde ngo-9, ngu-54, u-6 umphindaphinde ngo-9, ngu-54, u-1 umphindaphinde ngo-9, ngu-9 umdibanise no-5, ngu-14. Uya kayi-144, umkhulu kakhulu. So sifuna inani elingaphantsi. Loo nto ithetha uba uzaya kayi-8, ngoba u-8 mhlawumbi uzawuba mncinci kuno-144. Qaphela ke kuyabanyanzeleka ukuthi ndibala apha ecaleni ukwazele ndizofumana uba uya kangaphi kanye kanye. Uze uthi ke ngoku-8 umphindaphinde ngo-6 ngu-48, u-8 umphindaphinde ngo-1 ngu-8 umdibanise no-4 ngu-12, u-8 umphindaphinde ngo-16 ngu-128. Xa sendidibanisa yoxolo, xa ndithabatha ndiza kufumana zawuthi u-8 uthabatha u-8 ngu-3, zihlabane ezi, sinentsalela ka-10 kodwa sisenalo 8 ke ngoku. Sawuhlisa lo 8 wethu, sithi ke ngoku u-16 uya ngaphi ku-108. Ungaqikelela ke uthi akayi ka-8 ngoba u-8 ngu-128. Noma kayi-7 masihambe sizojonga uba uya sithi u-16 uphindaphinde ngayi-7, 6 umphindaphinde ngayi-7 ngu-42, 1 uphindaphinde ngo-7, u-7 umdibanise no-4 ngu-12, yoxolo ngu-11, sithi u-7 umdibanise, sifumana u-112 isenkulu, kodwa sawuyazi uba ngu-6. Unyanzelekile nanini na wenze lo msebenzi usecaleni ubale cabeni. U-6 uzawuba likhulu ke, u-6 umphindaphinde ngo-6 36, u-3 u-3 umbeke phaa umxhome, u-6 umphindaphinde ngo-1 ngo-6 umdibanise no-3 ngu-9, umdibanise no-3 ngu-9, uphinde uthabathe u-8 uthabathe u-6 ngu-2, u-10 uthabathe u-9 ngu-1. Ungaboleka uthi iyafana, u-10 uthabathe u-9 ube ngu-1, sino-12 ke ngoku. Ingathi sigqibile ke ngoku xa ndijongile, ngoba u-16 akayi ku-12, 12 mncinci kuno-12. U-16 uya ku-1388 kayi-86 abe nentsalela engu-12. U-12 intsalela ke ngesiNgesi remainder. Yindlela ke leyo ekwenziwa ngayo esi siqhelo, kodwa ke ngoku ndifuna ukuthi ndikwazise enye indlela yokwahlula. Masiphinde ke ngosenze kwale kwesi sibalo sinye, sithi u-16 uyaka ngaphi ku-1388. Into esawuyenza ke kukuqikelela ngaphandle kokubaxa, masicinge ke ngeli nani lonke liphelele. Sizawuvele siqikelele, kodwa ke ngoku kufuneka ujonge ukuthi ungabaxi kakhulu. Akufunekanga uyibaxe ukucingela kwakho uba xa ucingela uthi inani elithile lizawuba, akufunekanga ucingele kakhulu. Sizawucinga ke ngoku ngalo lonke eli nani u-1388. Kodwa phambi koba senza loo nto, ndifuna ukususa iinto ezimbini ecaleni. Ndifuna ukuthi sikhumbuze ukuba u-16 uphindaphinde ngo-2 ngubani, no-16 uphindaphinde ngo-5. Ndiwakhetha nje ke la magama, la manani ayingomanani a-10. ungasebenzisana naliphi na inani, akunyanzelekanga usebenzise u-2 no-5. U-16 ke umphindaphinde ngo-2 ngu-32, kanti yena u-16 umphindaphinde ngo-5 ngu-8 ngu-8. Masigcine ke ngoku le miphumela sibe siyibeka ecaleni, izawusinceda xa sesibala le nto yethu. Into yokuqala ke ozawuyicinga kuba kukangaphi u-16 uya kangaphi ku-1000, uye kangaphi u-16 ku-1000. 1000 ke ngo-100 abayi-10. Masijonge ke ngoku, siyazi uba ayizuba ngu-10 ke, ayizuba ngu-100. Ngu-100 umphindaphinde ngo-16 ngu-1600, inkulu le ke ngoku uye ngaphi ku-1000 ke. Siyazi ke uba u-16 umphindaphinde ngo-5 ngu-8. Siyayazi ukuba ke u-16 umphindaphinde ngo-50 ngu-800. 800 u-16 umphindaphinde ngo-50 ngu-800. Masisebenzise loo nto ke ngoku, ndisebenzisa lo 5 ke ndaze ndabeka u-0 ongu-10. U-800 ke usondele kakhulu ku-1000 lo simfunayo. Singathi ke u-16 umphindaphinde ngo-50 uzasondeza ke ngoku-800, uzasisa ku-800. Siyazi njani ke loo nto? Ngoba siyayazi ukuba u-16 umphindaphinde ngo-5 ngu-8, kanti u-16 umphindaphinde ngo-50 ngu-800. Ndithabathe ke ngoku, sawuthabatha u-8 umphindaphinde ngo-0, 8 uthabathe u-0 ngu-8, u-13 uthabathe u-8 ngu-588. Siyazibuza ke ngoku uba u-16 uya ngaphi ku-588. Sisondele kangakanani ke ngoku loo nto? Masizigqibele ukuba mhlawumbi sazi nje le nto. Ngoke ngoku u-800 uzawuba mkhulu kakhulu kulo 588. Masizame u-320 ke. U-320 ke sithe u-16 umphindaphinde ngo-2 ngu-32. Siyayazi loo nto. U-16 ke ngoku umphindaphinde ngu-20, izawuba ngu-320. Ndivele ndaphindaphinda ke ngoku lo 2 ngo-20. Masithabathe ke ngoku u-8 uthabathe u-0, u-8 uthabathe u-2 ngu-6, u-5 uthabathe u-3 ngu-2. Sitsho sishiyeke ngoku no-268. Sizibuze ke ngoba uzayeka ngapho u-16 ku-268. Heyi, hayi ke ngoku uzayeka ngaphi? Masijonge ke ngoku, u-800 mkhulu kakhulu, u-320 naye mkhulu. Singathi ke u-16 umphindaphinde ngo-10 uzawuba ngubani? Make sisame loo nto, masiyijonge. Akunyanzelanga uba sifumane inani elikhulu, kodwa sizame ukujonga ukuthi siselapha inani elilandelayo ifanele libe lincinci kuno-268. Uba siphindaphinda ke u-16 ngo-10 sizawufumana bani? 160 ke sithabathe. U-8 uthabathe u-0 ngu-8, u-6 uthabathe u-6 ngu-0, u-2 uthabathe u-1 ngu-1. Hey, yabona siyasondela. Siyabuza ke ngu-16 yangaphi ku-180. Singabuyela ke sithi u-16 uphindaphinde ngo-5 ngu-8. Masizame u-5. U-16 uphindaphinde ngo-5 ngu-8. Sithabathe u-8 uthabathe u-0, u-10 uthabathe u-8 ngu-2. Sishiyeke no-28 ke ngoku. Hayi, noku ilula ke ngoku. Siyabuza u-16 yangaphi ke ngoku 28? Uya kayi-1 ke, kayi-1 kuze kube nentsalela ke ngoku. Sithabathe sithi u-28 uthabathe u-16, 8 uthabathe u-6 ngu-2, 2 uthabathe u-1 ngu-1. Sinentsalela ke ngoku engu-12. Ke ngoku siyazi njani uma u-16 uyeka ngaphi ke ngoku? Hayi ke, ilula ke leyo ngoba sowugqibela ubala yonke into. Uya kayi-50 udibanise no-20 udibanise no-10 udibanise no-5 udibanise no-1. sawudibanisa la manani wethu asecaleni ke ngoku ungavele uwadibanise wonke aza kunika impendulo yakho. Sowugqibile uyilula kakhulu. U-50 umdibanise no-20 ngu-70, umdibanise no-10 ngu-8, umdibanise no-5 ngu-85, umdibanise no-1 ngu-86. Nantso ke impendulo yethu sinayo. Uyakayi-86 onentsalela ka-12. Into ke eyenza ukuthi inike umdla kukuba noma mhlawumbi ndibeke u-60 kodwa uyakhawuleza uyibona xa ungahambi ngomgca orayithi, xa ungahambi ngomgca olungileyo. Kodwa ke xa uqikelela kakuhle ude ube ufumana impendulo elungileyo eza kunika le mpendulo ifumane ifunekayo kakuhle kakuhle kakuhle. Loo nto ithetha uba ke ngoku u-16 uya ku-1388 uya kayi-86. Siqikelele kuba uya kayi-50 okokuqala, samphinda phinda ngo-20. Ndiyathemba uncedakele ke.